Tanampuan, it's late in Tana. We are going home, ne? Tana, do you think like my mara is gonna beat us? You ain't Tanampuan. You won't need Tanampuan. Tanampuan, like the last one to the house, can't speak. Hello everyone, mama.
Mzala, ubani ongenayo.
Simangele kaka lapho yekela abantu abangenayo. Hayi mzala uthanda indaba serious yazi. Use toilet kodwa ubuza ukuthi ubani ongenayo, ungenapi Simangele? Yini ozoyenza mntase?
Oh, kodwa mzala uthanda uchuku, ulwelani mzala.
No, hayi kuthi nginochuku mntase kodwa nawe. Hawu manje sekumele ngilonge ngikuripotela mina. Hayi utebu ongenayo mzala. Hayi uPatrick ongenayo mzala. Hayi Simangele qeda ukaka uhlale phansi uzobona wonke umuntu ongenayo nophumayo.
Ngizoceda mzala. Yo. Hayi.
Ha ngafa uwe phela mzala. Yo. Cabanga. Mama. Yo, Tebogo yini, azibe kungcono niphumile noSiphiweni yodlala phandle. Manje njengolo nibizana nami yini? Mama laxilated thina manje. Bofuna ukuba late wena? No. Alright, then amohlala phansi ke, uthule. Hayi, la endlini niyadina, serious.
Okay, excuse mama, I'm going to sit down. Oop, anti Simangele.
I'm Simangele, I get you, okak.
Hey, ungasho uphinde, Patrick. Hey.
Manje wena Patrick, ungenaphi ukuthi ngiyakaka?
Oh, she's cracking.
Yangena, man. Yangena, I'm full kaka, Simangele. Yes. So, I shall, manje la. Uhleli ungakaki Patrick masengena ufuna ukukhuluma.
Akethi ungena ngikaki now.
Oh, ayi niyadina shem. Skatbang. Oh, wow. Muhle girl.